Oh yes. Yes. Oh yes.
Tahola di projecte tsa hao tsa board and cabinetry, deep molded doors, letse ding tse ngata. Ditsebi tsa rona tsa ho saga lobetla, di sentse di emetse ho thusa hore mosebetsi wa hao wa selemo sena ebe o tswileng matsoho. Potlakela Timber City promotion e fela ka la 23 February 2024. Timber City, your project partner.
Molaetsa o bohlokwa ho baamohedi ba tjhelete ya grant ya SASSA. SASSA le Postbank di tlo kwala di cash pay points tse
setseng
di sentse pakeng tsa January le March 2024. Bongata ba baamohedi ha bo angwe ke phetoho ena. Ba ka yontsha tjhelete tsa bona ho ATM efe kapa efe kapa mabenkeleng a nang le kabelo morerong ona, kapa ba sebedise dikarete tsa bona tsa SASSA ho fumana thuso ka mokgwa wa electronic. Ho fumana karete e ntjha
kapa
ho seta PIN botjha e ya post office efe kapa efe. Ho fumana dintlha tse batsi, kena ho sasa.gov.za kapa o letsetse 0800 601011. SASSA e lefa motho ya tshwanetseng, grant e tshwanetseng, ka nako le sebaka se tshwanetseng, njalo.
Metsotso e mashome a mabedi le motso o mong ka morao ra leshome hoseng, o mametse lenaneo le leholo la makgulong a matala. Mme ntate Maine ha re theoha le yona o re le hanka tsamaya kgotlong ya moriti wa lefu nkeke ka tshwabobe le ha bole bonga gobane o na le nna le re la hao le seikokotlelo sa hao ke tsona tse ntshedisa le re le ntate Maine ha motho a bua ka lere le bolelang a se borena na tswela pele moriti wa ka. Moramaina wa nkutwa. Kakata. Oh yes.
Jehovah,
Hallelujah. Oh! Bua maine. Yes! Ha! Maine! Oh, yes! Hulukile. Yeah. Okay. Oh yes. Ah. That's a mama in the van. Ah, Mufuking. Hallelujah. Ntsekiemi. Yes. Hallelujah. Ah, my name. Give me score, my Nakoi Pete. Hallelujah.
When I have my exorcism, Ulosha,
Maine. Oh, yes, sir. Hallelujah. Yes. Maine. Hey, I'm going to talk. Hallelujah. Yes. Amen. Ai, ke le bona tate maina. Mo mama di motle, ha o ka fitwa ke lenane o le, ha ke tsebe. Le reke ke lenane o la hawo, o ka iphumanela lona. Ke tswa hona le mo ke neng ke kwetse, microphone wa ka mona ho marandrantle. Pepi, pepi, ke le bona. Reka lenane o le na, ke la hawo. Ona jwale ke na ke ya hore ke tle ke be le moruti a re fe tshebeletso ya hoseng hona khotso.